ukwazi ukuba u 9.005 minus 3.6 ngubani. Kengoku ungayijonga lento njengo 9 5/1000ths minus 3 6/10ths. Engoku uyazi into oyenzayo kuqala ukuxa uzawusubtracta noba uzawueda ii-decimals kukwenza show uba ii-decimals zakho zi-line up enye isezantsi kwenye. So nantsi sizawubhala ezi numbers zethu 9.005 minus 3.6. Ndizambhala up ndenze ii-decimals zam uyazibona nantsi isezantsi kwayo le nenye zi-line up. Ke ngoku singasubtracta masisubtracte ke ngoku singaqala apha sino-5 minus akhonto mos apha. So kodwa ungamcinga lo 3.6 as u-3.600 ngoba ayitshintshi le number, iyafana no-3.6. Ufaka bakho 0 abenzi nto. Xa uyijonge kanje ke ngoku uzawuthi ngu-5 minus 0 ufumane u-5. Noba ungathi 5 minus into engekhoyo ufumane ku-5. Uno-0 minus 0 ngu-0. Bengoku uno-0 minus 6. Ke ngoku awukwazi ukuminasa kanje, kuzawufuneka uboleke enze uba uzawukwenza lo 0 wekho abe mkhulu kuno-6. So sizawuboleka u-1 phaa kuno-9. Masiboleke u-1 ku-9, sizoboleka phaa kula-9, azoshiyeka engu-8 pha ke ngoku ku-0 sizambeka phaa la-1 afike. Ukuthatha u-1 phaa kula-9 ufika enze la-0 u-10. Ngokuwe lo 0 wethu uzawuba ngu-10. Uyabona ke ngoku siyayenza le nto, sibolekile u-1 pha, sibolekile u-1 wethu senza u-0 u-10. Uyabona? So ke ngoku masiminase sithi 10 minus 6 asinike u-4. Ube ne-decimal yakho uthi 8 minus 3 ufumana u-5. Uyabona ke ngoku u-9.005 minus 3.6 5.405. Sibe siyigqibile ke ngoku.